agifatwa n'urwego rw'iperereza rutwarirwa mu biro by'umukuru w'igihugu muganga Sahabu Christophe yahavuye ategekwa gutanga imihoho nk'uko vyemezwa na bamwe mu bakozi ba Kira Hospital iryo tegeko ryo gutanga imihoho ngo ryahawe kandi na muganga Jean David Pilo acabwirwa kuva mu Burundi butarariye amakuru ava muri bamwe mu bakozi bo muri Kira Hospital avuga ko hari bamwe muri bagenzi babo bo bahora badodobereza Sahabu Christophe muri CNDD FDD amwe no mwiperereza bamwagiriza ibintu bitari bike bijanye na moko be na politike kubgaye masoko yacu ivyavuzwe mu ikete ry'abaserukira leta muri Kira Hospital aho bagiriza Sahabu Christophe itunganywa ibigivyo bitaro ngo coba cabaye icitwazo uyundi bivuga ko yagize uruhara rukomeye kugira Sahabu Christophe afatwe ni Charles Ndagijimana arongoye muri kino gihishira hamwe sokabu riri mu banyamitahe baserukira leta y'u Burundi mu bitaro Kira uyu akaba ari nawe yaciye ashigwa mu kibanza cy'ubutwara rwego nyobozi gwa Kira Hospital bikozwe n'ubutegetsi bwa CNDD FDD nkuko vyemezwa n'amasoko yacu muri kahise Charles Ndagijimana yahoze arongoye sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa nshingiro igihe yegurira ikiringo cya gatatu Petero Nkurunziza abarundi batari bake biyamirije bavuga ko kije guhonyanga ibwirizwa nshingiro n'amasezerano ya Arusha mu gihe yarahejeje gutanga icyo kiringo cya gatatu kuri Petero Nkurunziza Charles Ndagijimana yaciye agenwa kurongora urwego nyobozi mwishyirahamwe Brahudi inyuma y'iminsi 25 rero muganga Sahabu Christophe ari mu buroko abamwegereye yaba abashingwa manza biwe canke inshuti n'abagenzi babandanya basaba ko yorengutswa imbere y'ubutungane hakerekanwa ico yagirizwa aho ni mugiye iminsi yose amaze mu gasho k'iperereza asa nk'ufunzwe mu kinyegero kuko atamuntu umwe aramubona akaniyongera ko nubwo bakomagara yiwe ashobora gusinzikara amakuru RPA ifisa avuga ko yafashwe kuwa mbere ndamukiza na Alfred Innocent Museremu avugwa mu mabi menshi yakorewe abatavuga rumwe na leta ico gihengwa akaba yari kumwe na Charles Ndagijimana nkuko ayo makuru abandanya vyemeza ayandi makuru RPA ifise nuko Alfred Innocent Museremu yoba muri kino gihari mu gihugu cy'Ubuswisse ahasanzwe hari icicaro cishiramwe rifise umutahe munini muri Kira Hospital urugendo yoba yaherekejwemo na Charles Ndagijimana aheruka gushingwa amabanga yo kurongora urwego nyobozi gwa Kira Hospital ivyo rero bikaba bitera amakenga bamwe n'abandi bafatiye ku gifungu kirangwa mwihagarikwa n'ipfungwa aho nyanzwa amategeko rya muganga Sahabu Christophe ni inkuru tuzogarukako.